Basi wanaanza sasa na kisa na mtume. Itakuwa na speed kidogo manake. Ah, anapokuja hapa tusubiri. Atakapokuja mtume ya maji ambao wanakwenda hapo. Atakuja wewe. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.